was elevated fate. The silence of a universe. Hit me with your life part, baby, wake me up. Hit me with your life part.
It was just a spark.
It's gonna break the dawn. It's gonna break your heart. We're gonna peace of mind. Who's there trying to skip up the line? Who had ears open wide unheard? The whisper of the universe. Hit me with your light spot, baby, wake me up. Hit me with your light spot.
It was just a spark.
It's gonna break the dark. It's gonna break your heart. Da 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 da